Jesus.
Yes, brother, I do what I want to do. I will do it by faith. Yonke ndiyenza ndiyenza by faith. Ndiyakhohlwa ngumthetho because umthetho. Hey!
Hey, Nkosi yami.
It's a trap. Sasa ngi trap manje wethu ngale nemithetho. It's a trap. There is just no way. Ukwazi uyigcina imithetho. Jonga jonga. Uze ungakhexezi. Good. Ndum tata. Khexezi uthule isibadi yakho.
Nkosi yami Jesus.
Khexezi. Then kuthi gqi. Sisothile. Adlule usithi hayi hayi angikhexezi. Adlule umjongi. Not because awuzuthetha umjongi uba umhle athi uYesu Kristu sowukhexezile ngokumjonga. So it means makushikimza lo mthetho, you better look at her by faith. Utokubangabika umzalwane wami ngegama lika Yesu Kristu ngebasinawazana nabahle embeneni ushize bekuphule kuwe. Because looking, the process by looking. So then what you got? Then what you? Then what umjonga kutho sawuthini? Sawukhethezi. So umthetho is a trap. Because sina mehlo nje asuzi ngabajonga abantu. Not that it's a wenzi into nga lo le, as us wenza into ngok chonga kwa band, but then as long as we look at people by faith, and lo ndo is a sense, makashka prasa takai. Funeka si nyan dise.
Amen.
Dikati banja ni nyan se gle, nga panja kwe, kwe banja, then any time, ay, unan di clean, then man kwe kwez, then kand, ulo ga chiket, a sense at the very same place.
Amen.
Dikati msa wana zati, ye, biya da mcho, kukon, ay, ngaphansi ngaphezu kojonga endiyenzileyo okanye endiyithethileyo. Because you find yourself into that uzofumana ibhuki yakho yezono zigcwala, then igcwala ifine because wena then umlo udlalesula umlo, then abantu bacima fana uba then
Jesus.
The Bible says, James says, confess your sins to one another ubuthathakabe. Uthi kuthetheni phambi ngoba nithandazi. Uthi kuthetheni phambi ngoba nithandazi. Speak to one another. Hallelujah. Ngamane unyaniseke. Akhubeke umntu ngenxa yenyaniso oyithethileyo. Kunoba benokuxokanyana okuthile obugcinileyo zanugugushela nawo.
Jesus.
Ngamane unyaniseke. Uthi remain fruitful. Don't test in your hand, it doesn't matter what. So pila me nyan, because in your niya, you have still had no call over.
Amen, Lord.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Did we fund again?
Verse 11. Oko kubake akukho namnye ukwekelwayo ngomthetho kuye uThixo. Kuyabonakala. Ngokuba lowo ulilungisa uyakudla ubomi obuphuma elukholweni.
Uthi now the righteous one